Hei, ēnei rangi whakatā, ka whakarauika atu ngā mātanga hangarau o te motu ki te Tairāwhiti, ki te whakawhanake ake I ētahi ariā Māori. Te kaunga kamupene Māori kua whiua ētahi wero hei whiriwhiri mā ngā kaiuru. Ko tētahi oaua wero rā, kia huri te reo Māori hei reo kōrero matua I tēnei whenua.
He takiwā rawa nui mai te moana ki te whenua. Engari mā te rākau a te Pākehā ngā pakihi o tēnei rohe, e eke ai ki ngā taumata tike tike.
Kia whakamārama mai ki ngā rangatiro te Tairāwhiti te ao rorohiko. No te me, ko te nuinga o rātau e piritunu ana ki te pāmu, ki te moana, ki te ngahere.
Ko ngā pakihi kai moana, hangarau whakatipu hua whenua, ētahi ka whai wāhi mai ki a hek Tairāwhiti. Ka whiua e rātou he raru ki ngā kai whakawhanake, tohu ngā rorohiko, kai pakihi hoki, a mā rātou anō e rapa rongoa.
Kia whakapakari I ngā kamupene, tētahi raruraru, tētahi hiahia I roto I taua kamupene, hei hokohoko ki rā wāhi.
Ko Grant Straker tētahi o ngā kaiwhakawā I te whakataetai nei, kei ngā tōpito o te ao tana kamupene e whakamaori ana I ngā kōrero maha, I roto I ngā reo maha. Ae hiahia ana ia kia whakawhanake tētahi ariā e putai te reo Māori hei reo matua I Aotearoa.
One of the dreams I've had is how do we actually solve that problem? And how do we actually make it a living language so that it does live? And I guess I have an idea about how I think we can use technology and social and a whole range of things to do that.
Whā te kaumāwaru haora te rua o te whakataetai, e hi kaka ana ngā mātanga rorohiko ki te whakamātau I a rātou pukenga.
Hackathons are a way to sort of accelerate any development process because you're crunching a lot of work into a very short period of time.
Ka tīmata ngā mahi a te ahiahi nei, hei te rātapu ka mōhio ko wai te kapa kai a rātau te ariā toa, e riro nei pia hei kaupapa hoko atu ki te ao.